Sombululela u-x, sino 8 umphindaphinde ngobuninzi i-quantity u-3x umdibanise no-10 ulingana no-28x uthabathe u-14 uthabathe u-4x. Nanjengayiphi ke i-equation esesiyenzile, sifuna ukubeka o-x bodwa sizibeke kwicala elinye. Phambi koba ke senza loo nto, singavele senze lula icala ngalinye. Eli cala lasekhohlo singavele siphindaphinde eli nani libizwa u-3x mdibanise no-10 umphindaphinde ngu-8. Sizawuvele ke sihambise lo 8. Into enye nokuthi u-8 umphindaphinde ngo-3 ibe ngu-24x times umdibanise no-8 umphindaphinde ngo-10 ibe ngu-8. Kweli cala ke sino-28x umthabathe ngo-14 uthabathe no-14 uthabathe u-4x. Singavele ngosidibanise u-28x uthabathe u-4x ibe ngu-24x ube nala thabatha u-14. Ngoku ke singadlula sithi nangona sikrokrisa masizame ukuthabatha u-24x kumacala omabini ale equation. Uba uyaqaphela ke siza kuba sisusa o-x kumacala omabini, uthi u-24x sibeke o-x kwicala lethu lasekhohlo ibe ngu-24x uthabathe u-24x wenze nakwicala lakho lasekhohlo uthabathe u-24x. Sike ngoku bayakhanselishana sishiyeke no-8 ekhohlo. Sithi u-8 ulingana nezi ziyahlabana ulingana no-14. Uyabona ke ngoku le ayiqhelekanga, ithi u-8 ulingana no-14, u--14. Siyayazi ke uba ayikukho nyani apha, uyaxoka, akazange u-8 alingane no-14. Loo nto ithetha uba le equation apha ayinasisombululo, akukho x ongenza u-8, akho solution ake ku-8 ongenza ongalingana no-8 alingane no-14, u--14.